existence.
Wave it. Let's go, say bye.
Tulimu raisi anapondoka tafadhali.
Bye.
Raisi wetu anapondoka.
Bye.
Tumungi mkono mzuri.
Bye.
Tumungi mkono mzuri raisi wetu. Raisi mwaka 2023 amekwisha kamilisha masomo yake ya gredi ya sita.
Thank you. Most honored.